Kia ora. Ko pirongia te maunga, ko waipā te awa, ko tainui te waka, ko Ngāti Kiriwai te hapu, ko Hoturua te tangata, ko rākau nui te marae, ko kawhia te moana, ko whai atuata ahau. He uri ahau no Ngāti Maniapoto, rāua ko Ngāti Ahi te reiria, tihei mauri ora. I kura aina ahau ki te wharekura o Aro Whenua, ki Waihopai, he kaimahi ahau ki kimihia te mātauranga o ngā tūpuna, ka huri au ki te reo Pākehā, kia marama pai te katoa. Kia ora, hi! Thank you so much, everyone! Basically, I just said my pepeha, which is my whakapapa, my ancestry, and how I am indeed Māori. Kia pai tōra. I'm a te kohanga teacher as well. But yeah, awesome! Thank you guys so much! Kia pai tōra!